Lona ngumboniso wokugqibela othetha ngegraphs ezi-even nezi-odd. Eyona nto sithetha ngayo apha kukuba niqwalasele ukuba yintoni umahluko phakathi kwezi graphs zimbini. Sifuna nje ukucacisa kwenzela ukuba wonke umntu acacelwe. Eyona nto ibalulekileyo efuneka ndicacise apha kukuba i-even, igraph e-even inonxulumano phakathi kwamanani a-even yaye negraph e-odd inonxulumano phakathi kwamanani anjalo. Siyayazi ukuba amanani a-odd ngamanani amnqakathi, amanani anjengo-1, o-3, o-5, njalo njalo. Kumzekelo wethu besimenzile kuqala, senze umzekelo ka-f of x olingana no-x onyuswe ngo-2. Kumzekelo wesibini, senza u-f of x olingana no-x onyuswe ngo-3. Enye igraf ebesiyenzile yeka-f of x olingana no-x onyuswe ngo-1. Eyona nto ungathi uqale ukuyiqwalasela kukuba xa ujonga apha kwezi graf zethu ufumanisa ukuba umzekelo phaa ku-x onyuswe ngo-2, uyabona ukuba u-2 akalonani limnqakathi yaye le nto ithi isixelele ukuba igraf yethu iyigraf enjani. Enye into efuneka siyiqwalasele kukuba hayi zonke ezi graf kufuneka zibe no-x onyuswe nge-9 kuba ngamanye amaxesha sinazo iigraf ezi-even kodwa ezingena-x onyuswe nga-9. Loo nto ithetha ukuba ezingena-exponent. Umzekelo, i-trigonomic graf azinayo loo nto kodwa ziyakwazi ukuba nazo zifakwe phaa kwezi graf zi-even. Omnye umzekelo simenzileyo ebesithi u-f of x ulingana no-x onyuswe ngo-3 kwadityaniswa no-1. Uba uyayijonga le graf ungathi ufune ukubhideka, ufune ukuthi i-odd ngenxa yalaa 3 upha, ufune ukuthi yigraf emnqakathi. Kodwa ukunene le graf ayikho mnqakathi ngoba kaloku kukho inani elidityaniswe pha. Loo nto itsho yenze le graf ingabi nazo iimpawu zegraf ezimnqakathi. Masijonge ukuba siyijonga kanjani iyonke le nto. Ukuba uthi u-f of x ulingana no-x onyuswe ngo-1, siyayazi ukuba u-1 umnqakathi njengoba besenditshilo ekuqaleni ukuba o-1 no-3 o-5 7 ngamanani wethu amnqakathi lawo. Loo nto ithetha ukuba uno-x onyuswe ngo-1 igraf yakho izoba ngumnqakathi. Ukuba uno-f of x olingana no-x onyuswe ngo-2 uzofumana igraf e-even. Loo nto ithetha ukuba le graf ayikho mnqakathi. Ukuba uno-x onyuswe ngo-3 kwakhona uzofumana igraf efana no-x onyuswe ngo-1. Le nto ithetha ukuba uno-f of x olingana no-x onyuswe ngo-n, ukuba u-n wakho umnqakathi, loo nto ithetha ukuba uza kuba negraf engumnqakathi. E-odd ukutsho. Ukuba uno-f of x olingana no-x onyuswe ngo-n, lo n abe elinani elingekho mnqakathi. Umzekelo lingu-2, 4, 6, amanani anjalo. Le nto isixelela ukuba igraf yethu i-even. Eyona nto sijolise kuyo apha kulo mboniso kukuba siqwalasele ukuba yintoni eyona nto isibangela ukuba sithi iigraf zethu zi-even okanye ze-function okanye zi-odd. Hayi zonke ii-even functions okanye mandithi ii-graphs ezingekho mnqakathi kufuneka zibe nalaa x. Enye into efuneka uyiqwalasele kukuba la f of x olingana no-x onyuswe ngo-3 kwadityaniswa u-1 akanazo iimpawu zegraf engumnqakathi. Iyonke ke le nto ithetha ukuba ukuze sizibize ngala magama sizibiza ngawo ezi graf sifumana le nto apha kula manani amnqakathi. Kodwa into efuneka uyiqwalasele kukuba igraf yakho iyakwazi ukuba ibe yi-even function. Nangona ingenayo x onyuswe ngenani, ingenayo i-exponent ukutsho. Umzekelo sinala graph yethu ye-trigonomic graph pan. Le graph sithi iyafana nokuba i-even ngoba kaloku nayo iyafana nokuba inesithunzi. Xa ujonga apha kwi-y-axis iyafana nokuba iguqulelwe macala omabini. Loo nto ithetha ukuba xa uthatha u-x othile uthi ufumane u-y ofana, u-y uyaphindaphinda ngoba iguqulelwe igraph yakho. Loo nto ithetha ukuba sithi sizifake kwindawo enye nezaa functions zibizwa ngokuba zi-even. Enkosi bahlobo bam.